Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper.
Yebo sanibona. Awu.
Lena i-channel ehlale ekuphathele ezinohlonze.
Ngilalele thola khuluma ngothi uyichanda.
UDJ Lamiez usithole esedelelwa ngabantu ngemumva kwezithombe asifake ezinkundleni zakhe zokuxhumana. UDJ Lamiez ongumsakazi weMetro FM wayephinde aziwe njengomethuli wohlelo lalidlala ku-SABC 1 iLive M. Lo DJ ufake izithombe lapho ezikhiphile khona nomnyeni wakhe okhulechana eseDubai. Kulezi zithombe uDJ Lamiez ugqoke izimpahla zokubhukuda. Ilapho ke abantu bengene khona babese bebona okungaphezulu kwalokho. Abantu bagxeke uDJ Lamiez ngokuthi uveza ikiwi, abanye bakhala ngokuthi uyanyanyisa uyivezelane. Kube kuningi ukushayisana kwembono ezinkundleni zokuxhumana mayelana nalezi zithombe beyifakwe uLamiez, njengoba abanye abalandeli betshengise ukumeseka bathi ayikho nencane inkinga abayibonayo, ngoba kuyinto ejwayelekile ukuthi abesifazane babe nendawo eminyama la emathangeni abo. UDJ Lamiez ube esengena waphendula bonke laba akade bemdelela. Ngemuva kwesikhashana uphinde wakhipha istatement lapho ebhale khona wathi, ngemuva kokufunda ama-comment enu abhedayo, sengithathe isinqumo sokuthi nginifundise. Kunesizathu esenza ukuthi amathanga ami ngingawa-editi okanye ngingayifaki i-filter. Le ndawo emnyama imila kunoma ngabe ubani, ayikhethi ukuthi umpofu noma ngabe umnyama. Lento ibizwa nge-hyperpigmentation, futhi ingasalela moqoke i-bikini okanye ikhule ize ifike ngasesithweni sakho sangasese. Muntu omnyama, ayikho nencane inkinga kulento, futhi ijwayelekile. Kuwona wonke umuntu ongiphaphelayo, qale uzibuze ukuthi ngingena kuphi. Anginankinga mina nalento, manje yini wena ekwenza ube nenkinga nayo? Mbukeli, singathanda ukuzwa kwakho ukuphawula mayelana nalolu daba. Sicela ukuthi ushiye ikhomenti la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha ke besikuphathele khona namhlanje. Siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper ke. Kanti ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo makunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.